ghost of a mist was on the field, the grey and the bleak together. The noise of a distant far machine out of the first light came. Tattered mud was of pledge and trees, and the seventh side of the hill. A tray where the border runs between, where Mary the newsboy fell. Easter here again, no time for the blind to see. Easter, hear me now, can all of our hearts be free? Out of the port of Liverpool, bound for the north of Ireland, the cross of the spray and horsetail waves, the rule of the sea behold. Easter here again, no time for the blind to see. Easter, surely now, can all of our hearts be free?
What would you do with the stone of your heart? Would you set things right? Would you tear them apart? Would you sleep at night with the plow and the stars alive? Do with the one and the good, would you set things right? Would you set them good? Would you set that night with so much love to cry?
Da 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 da